Hello, hello, Ghanaians. I wish you happy New Year. Okay? Afia 2017. Ya bonya nkopo mpa yesa. Obia na da yesumba be mu na na ni swade mu so abe mu. Mini aba. Mini aba ma. Sho wo so ye. Na ne nyame aka fa ho na entime mbre mu na empega ne din na shile din na ne mu yam. Abonsam. Ashisha fa ho a. Na no yi kama. And until no matter how many times I say, Abraham, no such a piano. I be koiya, I flewa. And until Bobre ye, na enti mi pega nyame.
Amen.
Me damu yina ase. Bye bye.